Moving.
Hello? Hey, hello, Bebunjan. Ay, Bebunjan. Ngiyaphila. Ay, bo, baby, yazi mina sengikufonele ngitshela ukuthi ngiphuphe ngathi. Ay, bo, ngempela. Yazi ngiphuphe ngikhiphile. But manje, baby, ngithi inkinga ibelana-ke. Sekumele siwele i-bridge, baby, savelelwa ingozi yebhasi, ibhasi lavelela ngingena emanzini. And then wena ubungasaqhwishi-ke lapho kungasaqalazi kangaka. Hawu. Ngitheni? Cha, bebe ngikubuzile ukuthi uqalazani. Wathi ungiqalaza usicabha, unyamalele noshintshi wakho ubungakabuyisi.